body party party, Bavani Majita Adi 2020. Akibanyana body party party, Bavani Majita Adi 2020. Kai, kasi kasi, Majita Adi 2020. Kai, au kasi kasi, Majita Adi.